Kwesinye isikhathi abantu banokufisa ukwazi imvelaphi yabo. Ake sibheke kafushane ukuthi abantu bakwaMsibi kahle kahle baphumaphi. Umlando uyakuveza ukuthi abantu bakwaMsibi kusengabantu bakwaKhumalo. AbakwaMsibi bazalwa ngusiwela Khumalo kaGasa Khumalo, kazikode kamkhatshwa kaKhumalo kaMtungwa kaMbulazi kaNdabezitha. UGasa ongukhokho wethu thina bantu bakwaMsibi wazala uMagugu nosiwela kanye nabanye. Usiwela wazala uMloshwa ongukhokho wabantu bakwaNkosi ondla ngamandla wabuye wazala uKhuhlase owaye futhi aziwe ngelikaVongoye ozala abantu bakwaMsibi. Ubukhosi bakwaMsibi bubuya kwelikaNgwane kwaHlathi kubusa abakwaKhumalo. Obunye ubukhosi bakwaMsibi bubuya ophongola entumbane futhi basabizwa ngamaNtungwa kuleyo ndawo. Sibonge ukusiboleka indlebe. Uphinde ubuye futhi nangokuzayo.